Nyizi cyangwa mu papa urashobora kuvyara umwana wifuje akavyara umuhungu mu gihe avyifuje
ego birashoboka abantu benshi baca bavuga ngo tu ngo igitsina gitangwa n'Imana ngo kuvyara umuhungu canke umukobwa ngo bitangwa n'Imana
nibaza ko ivyo bica bizamba amagara meza kwa gufungura neza
mugabo ivyo kenshi barihenda ego igice kimwe Imana irashobora kuguha abakobwa gusa canke abahungu gusa mugabo na twebwe abaganga
hari cyo bimushaho gushigisha
mu ruhande turafite cyo dushobora gukora kukugira umuhungu umumama n'umupapa bavyare umuhungu
birashoboka
igihe bamwifuje bavyare umukobwa
ati biragenda gutereka
amateso ya afse a proteine ziri hagati ya 38 jusqu'à 40 n'inyama ntizababa proteine ziri mu soya namakosa guteka imfungurwa ziryoshe zitarimo amanitrime
toye rero none ko abantu batangana mu buryo bw'amafaranga kugira ngo dushe gusoma za mfungurwa zikwiye mega nk'umuntu muto ashobora kubateka ibiharage n'ibijumu babingana urya umuntu aje kugura inyama n'imboga bijya bintu nabo bona bigezweho abo bantu bato batonoye nabo cyacu bafasha gute kugira abashe gufungura ifungwa zo bagira kamara mu bibi
okay harimo ibice 70 byigwije kubiri mwivoka no kuvuga ivoka nyemba harimo impulse mu rubuto rw'ivoka harimo substant impulse none kuvyumva ko wokora ibiharaga ukabiteka ubihishije ugacushiramwe urubuto rw'ivoka agafuka abyo ugacuvanganya akamoto kaca keza cha kajya kamoto karura ku rubuto kaba kagiye nukuvuga ubufunguye ibintu bidasanzwe none ko gwa rubuto baruta kandi ariko bari bakeneye wumva barutaye kukubera ubukene fungurwa dufungurira umuntu avyibusha akona hariho n'imfungurwa tuvyibunira tugaburira uwonze akavyibuha ati yo nonye hariho rero n'imfungurwa dufungurira abantu bafise ikibazo cingwa nyemba ari umudiabetike turafise imfungurwa tumuha z'umwihariko nyemba ari umumama afise inda turafise imfungurwa tumuha z'umwihariko nyemba ari umwana arafise imfungurwa ahabwa z'umwihariko nyemba ari umusportif arafise zahabwa z'umwihariko rero urumva ko byagutse biri mu madomene menshi cyane mugabo reka mvuge muri resume n'amakosa cyane gufungura imfungurwa zitarizo mu mwanya utariwo
nabonye amapoint nini entrepreneuriat nutrition cuisine na sante rimwe
niyo nutrition
okay tujye rero kuri cuisine gato sinzi ko aricyo nawe tubwira ko mbega kugira umuntu ashobora gufungura neza iyo fungura ibiki ko uyu munsi usanga abantu yaratwonze nkuko nawe nari cyo mubitubwira ko
merci beaucoup mbojiste umbajije kibazo cyiza abantu bahava babona ko ari kwaranwa ari kwanwa ibiki
amata
ibyiza nuko nta nyoye ndumwe namwe muri kumuranwa
cyane
juste ahandi ko nwa amata y'isoya
yego
umbajije neza kukugira umuntu afungure neza
ego
ateke neza
yoteke ibiki
yofungura ibiki voilà ibyo ndabyishura neza nk'umu metre cuisine w'umudietetiste w'umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivyo imfungura ava nari mu cuisine mu mahoteli atandukanye mugabo narashobora guteka imfungura ntayi kugaburira ntazi kwikwica canke igukira jewe nahiga saveur uburyo iryoshe sinahiga icikora ku mubiri wawe rero ubu rwatina aho mbereye umushakashatsi mu by'ingaburo ubu sinemera kuguha imfungurwa itajanye n'amagara yawe nyemba nguhaye mpise ndaguserva amata y'isoya amata y'isoya afise proteine ziri hagati ya 38 jusqu'à 40 n'inyama ntizababa proteine ziri mu soya isoya ni kirumara zirafasha chan zirashobora gufasha numu impuissance gukushobora gukora amabanga mpoza bitsina neza rero wewe umbwiye ati twofungura iki twoteka iki na makosa guteka imfungurwa ziryoshe zitarimo amanitrim zitarimo ingaburi kwiye na makosa guhaga udahaze ukuri igihambaye sukuzu zinde igihambaye ni karite y'ibyuri
none ko abantu bashobora
kurya urushi rw'imfungu uyundi akarya amasahani abiri
yego
jewe nkaba ninzize byinshi
gusumba
umwe ariye amasahani abiri
gatoye rero none ko abantu batangana mu buryo bw'amafaranga kugira ngo dushe gusoma za mfungurwa zikwiye bega nk'umuntu muto muto ashaka kubateka ibiharage n'ibijumbu babingana urya umuntu aje kugura inyama ni mboga bijya bintu nabo bona bigezwe abo bantu bato batuno nabo twacha tubafasha gute kugira abashe gufungura ifungo zo bagira akamaro mu bibi
okay voilà mbo juste ikibazo dufise mu Burundi
ego
icubukene kiriho ndabyemera mugabo ntikiza kwisonga nutrition ikiza kwisonga ni gigi nukutamenya ibirimo
yego
nukutamenya uko umuntu ashobora kubitegura ndabarahiye ngura imboga n'ivyamwa imisi yose justement ivyamwa hari ibizimbo mugo hari ibizimbo none kutahura yuko ivoka umuntu ashobora kuyirya urubuto ntarute akarya urubuto ko ruhambaye gusumba ivoka ibyo bintu wumva bisaba umugwiza atunga
uvuga urubuto
ahuja hose
ivoka igikomeye cyane ni
igihambaye cyane ni ivoka
gute re
kuko urubuto nk'ubu harimo ibintu bita antioxida izo antioxida zifasha umuntu kudasazagurika zifasha umuntu uruhu kumerwa neza zirahambaye cyane zituma umuntu anaramba mugabo mwivoka harimo mu rubuto rw'ivoka harimo ibice 70 byigwije kubiri mwivoka n'ukuvuga ivoka nyemba harimo impulse mu rubuto rw'ivoka harimo substance impulse none kuvyumva ko wokora ibiharage ukabiteka ubihishije ugacushiramwo urubuto rw'ivoka agafuka abyo ugacuvanganya akamoto kaca keza ca kajya kamoto karura ku rubuto kabaka n'ukuvuga ubufunguye ibintu bidasanzwe none ko gwa rubuto baruta kandi ariko bari bakeneye wumva barutaye kukubera ubukene ahubwo turakwiye kwigisha n'ubutamenya turakwiye kwigisha nibyo twamatiriko turigisha
yego batoyiwe
abarundi ntibabuze imfungurwa zirimo amanitrima mugabo izirimo amanitrima barazita akandi karoro kari tipike korosha ndetse kuvuga ivoka kandi kaboneka justement mu Burundi turafise amakaroti mu isoko naragiye ngura ikaroti z'igihumbi bampaye agapiri kuzuye ikaroti
kuri
enchante haragira aho kuri kotebu bazizana hamwe uzubona baguhaye ngo njorera uguze nk'iz'igihumbi ukabona bagushira ko izindi zine utoya mpa izindi ukabona bazigushirira umenge yari yabuze
iyazishira
n'ukuvuga n'ukuvuga ko na manitrim adasanzwe burya mu ikaroti ushobora kwivura no kwikingira ingwara y'amaso urumva ko ari karoti dufise mu Burundi kugwisha mugabo malohozma
abantu benshi ntibabitahura
abantu swat barazijya bazijya na abandi ntibanazijya bagira ngo sinjya ni ukuvuga n'uziriye azitegura nabi rero babura uburyo bigishwa kuzitegura nk'ubu nk'ikaroti ikintu cya mbere ubuziguze azikoze bazirapira mu muceri ngo rapa mu muceri ngo uteke ikaroti uko niko bateka ikaroti benshi mu gihugu kandi no mu kuziteka babanza bakazirapa igishishwa bagakura ko bagaca baziteka mugabo directement ubwo buryo bwose koresheje wamaze kuyica nta karoti uriye uzogwara amaso kandi wari kuyivura mugabo uburyo bwiza nk'ubu wokwirinda mwono ikaroti ntibayiharura kijya gishishwa cy'inyuma ikaroti ntigiri gishishwa umurundi wese ahari abyumve
yego
kijya gishishwa ukase uko ikaroti uko winjira indani niko ijya jone ihera ijya jone irimo yerekana ko ari vitamine C nyinshi ku rugero rwo hejuru iyo vitamine C iza kuvura amaso vitamine A iza kuvura amaso nari nihenze ni vitamine A
ego
nukuvuga mugabo ugiye gukura kigishishwa kirimo vitamine A nyinshi ivura amaso ugitaye muri pubere uce wiririki ica imbere kitarimo vitamine A uzoguma ugwara amaso urumva ikaroti ntibazirapa ntibaziharura kirazira other things ikindi ikaroti vitamine A hamwe na vitamine C zipfa ku mwanya muto iyo uzitetse rero kukubera zipfa uzitetse na makosa ko ufata ikaroti ngo zirapire mu muceri umuceri uzagusha ya manitrima yose ari mu ikaroti yapfuye bisigura zikore nka salade cyangwa uteka umuceri haryo ugirushe habura nk'umunoti umwe ucufata ushiremo za karoti ucuvanga uce wihereza gutyo uzoburi iyi karoti rero byukuri abarundi ntibaretse kubaho neza ngo nifungurwa cyane mugabo baretse kubagwaragurika kukubera ifungurwa bazijya nabi bazitegura nabi voilà le problème
urakoze cyane bakunzi bantu imana mwumvise ivyo ni bimwe muri bimwe abaye kutoko ni vyinshi cyatanzwe yigisha kugira umuntu ashobora gufungura neza ariko ako nakaraduhaye ku isoya umuntu ashobora guhingura isoya ko harimo ama nutrition menshi par rapport y'ibindi bintu yabinyama kukindi gato tujye kuri nozeya kuri sante nivyo uyu munsi kugira tugira amagara meza tugeza gufungura na neza none okay mugiza resume ibyo rero umuntu yofungura ugiragira amagara meza hari abantu banini hari abavyibushe nibaza ko mushaka kuduha karizime gatoye kuko ni kigani twovuga byinshi ndikora turaranga ariko kandi turashobora kugena no tuvuze kuri sante kugira umuntu ashobora kuvyibuha neza cyane konda mu buryo bwiza yo bigenze uko sinzi ko cyo mu
buryo justement ico kibazo ni ciza cyane mu gwo kiragutse
yego ni kinini ngo
bingora kwishura kuko reyerma nkubu hari himfungurwa dufungurira umuntu avyibushe akona hariho nimfungurwa tuvyibunira tugaburira uwonze akavyibuha ati yo nonye hariho rero nimfungurwa dufungurira abantu bafite ikibazo cingwa nyemba ari umudiabetike turafise imfungurwa tumuha z'umwihariko nyemba ari umumama afise inda turafise imfungurwa tumuha z'umwihariko nyemba ari umwana arafise imfungurwa ahabwa z'umwihariko nyemba ari umusportif arafise zahabwa z'umwihariko rero urumva ko byagutse biri mu madomene menshi cyane mugabo reka mvuge muri resume ni amakosa cyane gufungura imfungurwa zitari zo mu mwanya utariwo abarundi baza gusanga bakora ro contraire y'ibyo twashakako justement biri no muri regime duha abantu bashaka kuvyibuha biyononye tubabwira baze bararya mwijoro kurya dusanzwe abarundi bafungu mugabo reyerma umuntu ari normal akeneye ubuzima bwiwe ntiyarakeneye gufungura mwijoro ngo yuzuze inda kurya tukubita rusaha uya mugabo yarakwiye mu gitondo zijyayo ufungura mu ijoro agakubita urusahani stop bifungure mu gitondo saa munani saa sita kubita urundi rusahani mugabo mu ijoro tujya wafunguye mu gitondo ngo mpakaye ca winywera nk'akayi kanwa yo davoka mu ijoro uce wiryamye gutyo n'ubuzima bwiza mugabo ukaza gufungura ibintu birimo amaproteine menshi mu ijoro byinshi biguhaza by'ukuri urashobora no kuvyibuha bizarma kandi uburi kuri yica kuko umubiri ukeneye kuruhuka mwijoro ikindi namakosa gufungura imfungurwa zidakwiye akarorero
ntuhage mu yandi majambo
oya suko udahaga ahubwo kuko guhaga siko gufungura neza umuntu arashobora guhaga uburobe n'inyama
adahangiye mu mubiri
kandi akumva kumenga amerewe neza mugabo aza gusangana na proteine ziri mu nyama ni proteine animal nutritionnel ma parla ni tuzishima cyane yari yakwiye gukoresha cyane proteine vegetal no kuvuga urashobora kurya bike ukaba winzizi bidasanzwe mu mubiri rero mu gitondo umuntu arakwiye gufungura imfungurwa zirimo ama proteine ama lipide ama griside imfungurwa zirimo mu kirunda bariho ndabivuga ku kugira bose banyumve zirimo ndema mubiri
nsanganya
ngaburo hamwe na ntanga ngubu
yego
no kuvuga izo mfungurwa z'ubwoko butatu utazironse c'est dommage ningoran zifungure zose mu gatondo nta masasita usubiruko mugabo mwijoro
uje guca winwera nk'akaye cyane
uce winwera nk'akaye uce wikorera nk'amatayiso ya winwere uce ufata nk'akaye kanwa yo davoka apana cafe chankwete bivanye na teyine cafeine biba birimwo mugabo ufkonsomye nk'anwa yo davoka akaye kaye c'est bon rero muri rusangi hariho imfunguro zitaba zihara abantu benshi ntibazi ko kurya ibyamwa ari bya bose bagira ngo ni iby'abantu mugabo ni kirumari byamwe abantu benshi ntibakunda imboga baziriye naho bazitegura na mugabo imboga ni kirumara kuko ziri mu mfungurwa nsanganya ngaburo
yego
wala
wow
aho ibyamagara y'abantu twobivuga n'umwaka wose ariko byo byokunda igihe nk'ubu tuvuze ati kungwara ya amaso urabona uno munsi ni umunsi wahariwe amaso ingwara z'amaso turavura amaso dukoresheje imfungurwa mu gihe nk'ubu twofata uwundi munsi kiganiro tukavuga ati tugiye kungwara imwe ya amaso ingwara ya amaso tukabereka nyemba ari karoti nyemba ari beterave nyemba ari ibinibi biza gufasha amaso ubu buryo bifasha iki hari ingwara nyinshi zirenga 200 z'amaso ushobora kuvura n'imfunguro aho tuba twinjiye muri sansa nziza niho dushobora guheza mugo muri generale ntibikunda burya amenyo hariho ingwara ya amenyo nyinshi amenyo arafise imfungurwa akeneye uzibuze uragwara guri kamenye abandi kanavayo ninzara uko nimishatsi uko kira kintu mu mubiri kirakeneye ingaburo uyundi yavuze ngo premier medicine sera nutrition rero abantu bakwiye kumva ko bashora kwivura kwikingira imfungu bakoresheje imfunguro
wow
merci beaucoup
urakoze cyane mu kurangiza akandi kabazo no batari ikiganiro ngeze gukurikirana mwacishe kuri ryanuza yanyu kivuga ngo mbega umuntu umukenyezi cyangwa umupapa barashobora kuvyara umwana bipfuje akavyara umuhungu mu gihe avyifuje
ego birashoboka abantu benshi baca bavuga ngo tu ngo igitsina gitangwa n'Imana ngo kuvyara umuhungu cyangwa umukobwa ngo bitangwa n'Imana
nibaza ko ibyo bica bizamba amagara meza bwa gufungura neza
mugabo ibyo kenshi bari henda ego igice kimwe Imana irashobora kuguha abakobwa gusa cyangwa abahungu gusa mugabo natwe bw'abaganga
hari cyo bimushaka gushika
turafite cyo dushobora gukora kukugira umuhungu umumama n'umupapa bavyare umuhungu
irashobora
igihe bamwifuje bavyare umukobwa
tibiragenda gutere yego
mbo justement ico kibazo no cishura iyaba mfise nk'ikibaho hano ico kibazo iyo mpise ndacishura ntibagitahura mugabo iyo ndaberetse pratique uburyo bashobora kubikora ku kibaho kuko nibintu duharura iminsi no kuvuga baza kubona bishoboka cyane ndamaze gufasha abantu barenga 10 bagira ati je ndapfuye neza ndakeneye agakobwa nguma byara abahungu gusa gutyo ukazubona ndamweretse ndamufashije agacangira ati ushaka abahungu banga okay bigenze uko agaca byara umuhungu cyangwa agaca byara umukobwa igiha mwifuza ibyo rero birashoboka mugabo vrema ico kibazo nzo cishura ndi mbere y'ikibaho igihe nandika bica biba bien next break
okay murakoze cyane nibaza yuko tworangiza ikiganiro bakunzi bacu bakunzi mudukurikirana n'ukuri turakoze ikiganiro cyiza n'uyu mufrere aratubwiye ibintu byinshi by'akamaro ubuye dushaka gufungura ubuye dushaka gutera imbere abajene dushaka kugira amagara meza nuko nacyo atatubwiye bantu b'Imana muze mukurikirane ikiganiro twige ejo tuzobe abantu dufise amafaranga duteye imbere cyane atacyo tukihaniwe kandi icyo umuntu wese cyo yifuza gutera imbere ukivuka bavuga ati ntegeze ubu mugwiza tunga wiga ushaka kumugwiza tunga uyu munsi turiga tugaheza amashuri gaja twicara ukamara imyaka 3 shomere ariko ingumvirize ibiganiro abantu batwitemere mu tere imbere birashoboka cyane twama tubabwira agaciro media misi yose bantu imana nta handi rero nimuze twige rero mwakoze cyane tubashimire cyane kwa mwaduhaye ikiganiro sinzi ko hari kandi kajambo muwa
Merci beaucoup namwe murakoze kututemberera no kudusanga muri biro hama ico numva norenza ko kidudubiza ku mutima niki mubijanye n'ivyiterambere urya aya mashengero ari mu gihugu cy'u Burundi ariko aradusubiza inyuma kenshi abantu baguma bahanze amaso basenga bahumirije basenga ikintu Imana yamaze kuduha benshi bakagira ngo njengo Imana ngo ibishatse ngo nzotera imbere deja Imana yarabishatse kutera imbere mugabo hasigaye wewe ico wokora bibiri ubwayo itubwira ngo sinzobagira imirizo zobagira imitwe kwihanga ry'abakizwa niho hashobora kuba abantu badasanzwe mbere umugwiza atunga kwisi yabaye wa mbere n'ubu nkeka atawuzo mushikira n'uwe mwami yitwa Salomo bisigura ko abakizwa barashobora kuba bagwiza atunga bidasanzwe mugabo aho kubigisha iby'iterambere barabakorobye bababwira senga imana ndabarahiye iri jambo ndarivuze ndageruye nk'umukozi w'Imana mu masengesho nta butunzi buvayo mugabo mu masengesho hava guhezagirwa n'Imana mugabo ubutunzi buva mu gukora no mu guhindura ibyumviro ntihagira umuntu asubira guhigira ubutunzi mu masengesho kirazira Imana deja yaraduhaye uburyo bwiza bwo gutera imbere ahubwo dukwiye kwiga ni gute umukizwa akwiye gukora ngo atere imbere ibyo navyo ni byabindi twariko turasigura dufasha abantu mugabo ntakwiye kwirirwa mu masengesho ngo mfate ngo indwi yose nisonzeje ngo cendonka visa ngo cendonka imodoka izikorora ahubwo indwi yose uhige abantu bariko baratera imbere hama ubabaze uburyo batembe bakwigisha gutyo ucutera imbere hagarika ubwo bujinga ubwo buju uju abo na n'abapasteri bazoba baguhenze atari ba vrai mugabo reyerma umukozi w'Imana wa vrai azogusigurira fata umwanya wo gusenga
n'umwanya wo kutaka
sohoka tubire mu rushengero genda ukore urushengero kuko rukeneye abantu bagenda bagakora hama bakaza bafisuko bigira mu rushengero ntibazohemba aba abaririmbyi bose ntibikunda mu rushengero baragukoresha ahubwo bagukenera kwa mahera mugabo genda ukore ube umugwiza atunga hama ufashe n'ishengero ufashe n'abana bishengero merci beaucoup imana ibampeza gire
bavyumvise abakunzi ba Kiro Media ibyo avuze vraiment ibintu by'inkora mutima uyu munsi utari kurakora none twotera imbere twari ko turakora uyu munsi turicaye ngo turinde ubuzi bwa leta nuko leta niyo dukwiza akazi ariko tweka tugira ama creativity tugira ama innovation bizogena neza hama dukurikirana baduteye imbere birashoboka bantu imana jewe n'ukuri kwa mubanyakiriye ba mama tayi ibintu biraryoshe cyane isoya n'ukuri kw'imana hama nibaza ko ikindi gihe muzoduha akandi kandi tukagira numvise muvize byinshi byo kutubwira
yego merci beaucoup ikindi gihe tuzoguha ibindi
yego
uvuza amata y'isoya ntiwavuze ubuki
ubuki bw'igiti
bw'umugiti ariko ntangorane wawe kam ugendeye abakwizine abanititionist bakuzimana ibyo ubuzima bwawe urakoze cyane
murakoze cyane tuzokongera naho buta
imana ibahezagire
amina
bye bye